Ngosuku luka 16 kaJune ngonyaka ka 1991 kwazalwa usana lwaka Kolisi ezwide by olusana zange likhuliswe nguyise okanye unina olusana lakhuliswa ngumakhulu walo wathiywa ngegama kuthiwa usiyamthanda ngoba nangona wakhula kwintsokolo nentlupheko wayethandwa kakhulu apha ekukhuleni usiya wadibana notatu Eric Songwiqi wathi utatu Songwiqi kwadini wena uzokudlala umbhoko kwaye ngenye imini uzoba libhokobhoko imento yakhe yamfaka embhoqweni amangesi athi the rest is history ngoku ke ifikile le mini esingayo usiya ngumkhokheli wokuqala ontsundu kwiqela lamabhokobhoko kumdlalo wovavanyo kulo mzantsi afrika omtsha phakamane zwide phakamane motherwell phakamane woma phakamane kwazakhele kwamagxaki nasenew brighton ngoba lo mfana wenu umele umzontsundu umele thina sonke usiya ngumzukulwana wethu ngunyana wethu ngumthana wethu ngumnina wethu utata kaNicholas umyeni kaRachel ugwayi ugwashu ugqiya umkhokheli wethu itraka yesamente engana-reverse gear phuthe phuthe manikiniki.
So Kolisi.
Oh geez, here we go again.
Sokolisi, mama know I'm trying. Sokolisi, mama know I'm trying.
Sokolisi,
mama know